Ngomhla we-13 kuya kumhla we-14 ku-March 2024, uMasipala wasekuhlaleni uMzimvubu ebebambe umsitho wokuxhobisa abafundi baka Grade 12 kuloMasipala ngamacandelo emfundo emabawalandele. Kudolophu yakwaBhaca masiziboneni.
UMasipala nabantwana bezikolo zonke zaseMzimvubu silapha eSofia kwi-career exhibition with the intention yoba ke singuMasipala si-assiste abantwana into yobana bakwazi uba benze the right choices kwii-careers zabo. Silapha ke simeme nezinye i-stakeholders, i-tertiary institutions, nabanye abakwi in different industries, so that baba advise, baba nike the guidance, bazokwazi into yobana bachuze. Enye injongo yoba sibe lapha ingakumbi kubantwana aba ba previously disadvantaged ne-history background yabo engekho right, ukuba bakwazi uncediseka bafumane the information abayidingayo ukuze bazokwazi ke ngoku uba bapursue their careers.
I-program le ye-career exhibitions eyenziwa nguMasipala waseMzimvubu ibaluleke kakhulu to the lives of our grade 12s. Okokuqala, it brings in knowledge to the people. Ifike ngexeshele right apho bekhona lack of knowledge. As a result, thina singu education zikhona challenges ebesijongene nazo kakhulu. I-challenges esifuna noku drop out kwabantwana ezikolweni ezifana ne failure rate. Bebe fail abantu because bebengena i-direction. Most of the learners bebengazazi babafundela ntoni. Because we think that figures career exhibitions is all exposed at the careers that they can follow. Ndoyoba bebe drop out of school because of the lack of hope. Nenda umda funde nga zasba uza pursue a AP career. So in the disile kakhulu, also bringing the scarce skills careers. Because abantu bebesazi careers ezinye. So ngoku izene careers ezintsha esifike expose kubo. Yabanika umdla abantu okufundeni. Sibona ke ngo-increase nakwi-pass rate.
Ndingathi le career expo ibancedisa kakhulu abafundi kuba kaloku xa singabafundi sisuka kwizikolo ezingafaniyo and linqabile eli thuba lokubana abantwana bakhe bafundiswe ngee-careers. So ngokufika kule ndawo sitsho safumana i-experience nomntwana ebengayazi mhlawumbi uba xa ephuma kwa-grade 12 uzophuma ayephi watsho wazazi waba ne-direction. Ndingathanda ukubonga kakhulu kumasipala uMzimvubu ngale nto ayenzileyo nangokucinga noba asinikezele opportunities ngabafundi.
Kwiindaba zoMzimvubu, ndinguZingi Dzingwe.